Canke dushobore kubashikiriza ibishasha bya Canal Plus. Imbere yo kubandanya nagomba gushimira umwe wese ku iradiyo ya Jabako canke ku binyamakuru canke kuri magazine kanaka kugira ngo ashobore gufata uwo mwanya atwitabe. Nagomba gushimira umwe wese ku giti ciwe. Mbandanyije Canal Plus uno munsi ibashikirije ikintu gishasha cha shampiyona bazokwerekana muri Afrika batawara berekana ni I shampiyona ya Serie A yo mu Butaliyani. Rero Canal Plus ije kubamenyesha cyane yuko hariho novuga urusha rushasha yaronse bwo gushobora kumenyesha canke kwerekana iyi shampiyona izinkino zo mu Butaliyani. Twari dufise twari twerekana cyane Champions League murabizi, twa twerekana Europa League, tukaca twerekana kandi twa twerekana na CAF, nazo nyine inkino za CAF twa tuzerekana. Rero hejuru y'ivyo uno munsi tuje kubashikiriza yuko tugiye gutangura kwerekana shampiyona y'Ubutaliyano. Rero mu shampiyona y'Ubutaliyano hari abakinyi bakomeye nka ba Cristiano Ronaldo, ba hariho uyu ndi twa Kalidou Koulibaly muramuzi bose ni umunyafrika. Sinicho gusa ariko kuri ivyo tuje kubereka uno munsi ni Serie A tuzozerekana ijana ku ijana. Hariho ishene bizocako nkuko mubibona kuri ama bash dufise ngaho inyuma, ni ishene ya Canal Plus iri izotangura kuri bouquet yitwa Evasion 34000. No kuvuga umuntu wese afise ijya bouquet Evasion ya 34000 nayo nyine azoshobora kuyibona. Rero guhera kuri iyo bouquet Evasion 34000 kuduga no kuvuga 35000 50000 n'ijya bouquet ya 65000 baraza kubereka utu flyers twa Canal Plus muraza kuyibona. Ya y'Ubutaliyano azoshobora gutangura kuyibona kuri iyo bouquet Evasion. Rero ivyo Canal Plus abikoze ku babone bayo muri Afrika batahora bayibona kugira ngo munezerane hamwe na Canal Plus kandi mushobore kubona inkino zidasanzwe zongera kuri izinkino mwari musanzwe mubona za Europa League, za Champions League, za CAF Afrique, izi Coupe d'Afrique des Nations Total, izi za Ligue des Champions CAF Total, zose zishobore kubonwa na ukoresheje dekodere ya Canal Plus. Rero si nicyo gusa, muri zo dekodere za Canal Plus muzobona n'abasesanguzi za Serie A ni kuvuga ihiganwa ry'Ubutaliyano kandi mubibona muri ijya image ya HD ni kuvuga haute definition image ifite amasanamu meza cyane mushobora kubona ibintu mubyirabira amasanamu meza cyane. Rero nibyo nuko twaronse Serie A niko nundi munsi wabwira tuti bimwe mwari muri uko murarondera kuri Bein Sport ubu turafise muri Canal Plus. Rero nabamenyesha yuko uko iminsi yegera imbere nuko tugerageza kuronka byinshi bishoboka kugira ngo amenyeshamakuru b'inkino abanyonyi ba Canal Plus bashobore gufata dekodere ya Canal Plus baronke ibyo bipfuze kandi baronke icyo bavuga bafite icyo babonye. Nibaza ko ari icyo sinzi ko nshana n'abasinzi. Hariho ikibazo cya Bella yabajije ku byerekeye mbe ni kweri ko mwavuze yuko ari season zitatu zonyine. Rero hariho amakontra hagati y'amashyirahamwe yerekana ibyerekeye kumenyesha cyangwa gutangaza cyangwa kwerekana amasanamu ya Canal Plus cyangwa najya ma shampiyona yerekana imipira y'amaguru nka Premier League, Serie A n'ibindi bitandukanye kugira ngo ushobore kuronka amakontra hagati yabo muravugana ikiringo cy'ayo masezerano. Rero ayo masezerano bafitaniye ni amasezerano zo mara imyaka itatu, bavuga amasezo atatu. Rero izo sezo zitatu ziheze bazosubira bongere amasezerano. Rero twamenyesha yuko nk'uko byamba biba kuri kuri champion yo bwongereza ihigano ryo mu bwongereza niko na Serie A bizogenda ihigano ryo mu Butaliyani uko amasezerano azohera niko tuzokongera aya masezerano kugira ngo dushobore kwereka abanywanyi bacu aya mahiganwa ya Canal ya Serie A biciye kuri dekodera za Canal Plus. Murakoze. I'm going to go to the hospital.